Kia ora whānau, kei taha, no te tairawhi te te reo mihi ki a koutou tā rānei, me ki anei tāku nei waiata, e pāna ki te mate korona te kau mā iwa. This song is about Corona 19. Ka tohu tohu te piri mea, ka rahui a tātou kei roto e, kua katia ngā kura me ngā pakihira, anei ngā tohu tohu. Te mate korona ka pātu e, ka mate tēnei uruta e, panai a te mate ki wāhora, ka ora te whānau e. Ka puta te atawhaitia, ka tuko tō aroha manaki nei, me noho tātou I tō miru miru, anei ngā tohu tohu. Te mate korona ka pāti e, ka pāte tēnei uruta e, panai a te mate ki wāhora, ka ora te whānau e. I te rāwhiti me te nōtara, ko katia ngā rori o rātau mā, o roia o ringa kia haumaru e, anei ngā tohu tohu. Te mate korona ka pātu e, ka mate tēnei uruta e, panai a te mate ki wāhora, ka ora te whānau e. E nui ngā mai I te kāinga, tapahi pātiti pei te whārera, mahia parao parai o tira. Kua pau ngā peke pu ehu parawa aueha. Te mate korona ka pātu e, ka mate tēnei uruta e, panai a te mate ki wāhora, ka ora te whānau e. Ka ora te whānau e. Kia ora everyone, hope you enjoy the song. I'll post the words on Facebook. Catch you later. Kia haumaru tia, keep in your bubble, kei ro I tō miru miru, anei ngā tohu tohu o te piri mea a Jacinda.